mwaka utashe isinzima isanzwe ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana indwara zo mu mutwe. Nyuma no mwaka kino gihugu cyacu cy'u Burundi ntitwasigaye inyuma, uwo munsi mukuru urahimbazwa ku igenekerezo rya cumi ukwezi kw'icumi k'umwaka utashe. Rero ni mwiyo ntumbero ishyirahamwe Badekaritas y'Ingozi mu mugambi wayo ya kabiri isanzwe rishyira mu ngiro uyu mugambi mu gisata cy'amagara yo mu mutwe ryateguye ihimiriza ry'abenegihugu bose mu ntumbero yo kubigisha ibijyanye n'amagara yo mu mutwe, na cyane cyane twisunze icivugo kiranga uno mwaka. Nkuko twabishikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi, icivugo cy'uyu mwaka ni amagara meza yo mu mutwe n'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Nisho civugo rero twisunga mu ihimiriza dukoresheje imigwi ndangakaranga isanzwe iba yarabaye iya mbere mu mazone mu makomine mwaho mutwe duce dusanzwe dukoreramo. Rero muri izi komine za Mwumba na Kiremba turafise imigwi umwe umwe waserukiye zone, bateguye intambo n'imvyino n'ivyese biri bijana n'icyo kivugo kugira ngo bahimirize abenegihugu kwitwararika gusumba guteza imbere amagara meza yo mu mutwe n'uburenganzira na cyane cyane bw'ikiremwa muntu. Akenshi icyo umuntu abonye, icyo umuntu abwiwe canke icyo ari kararaba aracibuka cyane gusumba icyo abwiwe. Nicyo gituma twavuze tuti umuntu karamunyengetera akibuka ati igihe bariko baravyina bavyina bavuga gutya, mugabo ari amajambo yonyine dukoresheje yoroshe kwibagira. Nicyo gituma rero twakoresheje izi nzino n'indane n'ivyese, na cyane cyane ko kuva na kera narindi murazi yuko mu basokuru bahejeje gusangira barashobora gutamba inanga bakavyina bakaryoherwa bakibuka, ariko ico kintu bago bariko barakora caguma cibuka. Rero naho nyine twashatse kwisunga karanga k'abarundi kugira ngo abarundi babone yuko ivyo babayemwo bigaruka no mukaranga kiwabo. Kwebwe intumbero ihangiro nyamukuru ni yuko abenegihugu bwa mbere babanza kumenya ico ari ico uburenganzira bwa kiremwa muntu bwisunze insiguro y'amagara meza, kuko ubwa mbere hoho amagara meza yo mu mutwe ni uburenganzira bwa kiremwa muntu bituma ashobora kwitunga akagira ico yimariye, ico amariye umuryango wiwe n'ico amariye ikibano. Rero ni horoca duhera kugira ngo dushire mu ngiro icyo kivugo cy'uko uburenganzira bw'umuntu buhagaze kugira amagara meza ubwa mbere, kuko amaze kuba adafise amagara meza ntacyo asubira ngo amarire umuryango, ntacyo asubira ngo yimarire, ntacyo asubira ngo amarire ikibano. Rero igihe uburenganzira bwiwe bwahungabanye birashobora gutuma kandi nayo magara meza ahungabana. Hanyuma dufashije kw'icyo kivugo turavuga tuti amagara meza mu mutwe n'uburenganzira. Umuntu arafise ubwo burenganzira kugira amagara meza mu mutwe kugira ashobore gushira mu ngiro imigambi yiwe, arafise uburenganzira kugira amagara meza mu mutwe kugira ashobore gutunganiriza umuryango wiwe, ashobore no gutunganiriza ikibano kugira icyo yimariye ubwiwe no kugira icyo amariye ikibano kugira icyo amariye umuryango. Rero tukaca tuza rero tukasanga yuko abamaze kugira ubwo burwayi bwo mu mutwe hariho aho kenshi uburenganzira bwabo usanga bwarahungabanye, usanga uburenganzira bwabo bafashwe nabi, bakubitwa, bagira gute, ntibavuzwe, kandi ari uburenganzira bwabo kugira bagira amagara meza. Ni ukuvuga umaze kugira izo ndwara, umaze kwerekana ibyo bimenyetso, ategerezwa kuvurwa kandi akavuzwa, akitabwaho n'umuryango wiwe. Rero arafise ubwo burenganzira bwo kwitabwaho no kuvuzwa kugira ashobore kugira amagara meza yo mu mutwe. Uyu mugambi izere igice cyabo cya kabiri gitekanye ibikorwa byinshi, kuko ni igice cyatangwe mu 2022 kizorangira n'umwaka wa 2026. Muri icyo kiringo cyose rero ibikorwa bitandukanye birategekanijwe hejuru y'ivyo y'ibi turiko turakora uno munsi. Amahimiriza azobandanya na cyane cyane mu mitumba yose aho uyu mugambi uri kurakorera, kuko uyu mugambi warigishije abaremesha kiyago babiri babiri ku mutumba kugira bazobandanye bongera bafasha mu mahimiriza. Hanyuma hejuru y'ivyo abagendana indwara zo mu mutwe hariho umugambi wo kubashira hamwe, ndetse twarabitanguye mu mashirahamwe kugira ngo bashobore kubona kwiyumva ko basubiye mu kibano kandi bari mu kibano, kugira ngo cyane cyane abavuye mu kwa muganga bashobore kuronka aho bashikira. Turatekanya kandi kwigisha ikibano kugira ngo abavuye kwivuza bashobore kwakirwa, bamenye ingene bakira umuntu avuye kwa muganga, kandi uvuye kwa muganga ashobore kwisanga mu kibano yiyumve yuko ari umuntu nk'abandi. Ishyirahamwe Badekaritas y'Ingozi ryitaho uburenganzira bw'umuntu, ni ukuvuga ni ukwitabararika ubwo rukundo, kuko mu rukundo niho ubwa mbere abagendana indwara zo mu mutwe bashobora kwisanga. Kuko nimba twese tumaze kumva yuko urukundo ari ikintu gikomeye cyane, turumva yuko kwitwararika umuntu agendana ingwara zo mutwe cyangwa n'izindi ingwara zose ari gwa rukundo rero Caritas ingozi dusanzwe twitwararika ugufashanya ukwitanaho no gufatana munda turahimiriza rero bene gihugu kushira imbere uko rukundo ugufatana munda kugira ngo bamaze gufatana munda umwe wese mu bimugoye bamube hafi bamufashe mu bimugoye gucyo icyo gihe bazo bariko barashira mu ngiro bwa guharanira kwa guharanira uburenganzira bw'umuntu.